Okay, this is Kilimanjaro from the north side.
Kamera nuko na kuwafuatilia usishona.